At Homa Bay TV, our main purpose is to ensure that all the Homa Bay County residents' voice are heard. And today we are privileged to have somebody who is very special. Irio nade jatel?
Irio maber.
Irio kamano. An gipenyo moro kama yom! Tadwa nisa midwoke to ingiyo na nini kamera kazecha. Ang'o momiyo nyaka ger Simba?
Simba gi momiyo nyaka ger en chik mar Luo.
En chik mar Luo?
En chik mar Joluo.
Okay. Makopo ni an amwa na kager Simba, aketho?
Mani ketho?
Inya goya?
Goch tok goyi. To wafuato mana chike.
Ng'ato nigi ot moro matin, en gi pudho moro matin. Odhi gero Simba kanye? Umu kod baba gi mondo ger Simba?
Ok umu kod baba gi. En ni kabet onego walus area to ka pudho tin, tinyalo bet kapo ni in gi pesa ni moro tinyalo dhi ng'iewo ni lo kamoro to koro igedo ni ageda dichiel.
Ma Simba tok lazim. Oso kori kia.
Oka kia. Nikech kata an kaka natimo, wan gi lo matin kaka iwinje wache no. To wabe ni wawuok, madhi ang'iew lo kamoro, madhi agero oda, ma ok nagero Simba.
Agera odi direct.
Agera oda direct.
Okay. That was an opinion from Homa Bay County, and my name is George Otula.